kubahiriza agateka kazi na muntu no mu ijambo yavuze ku munsi arahira yaravuze ko ibyo kudahana ibijyanye n'ugonyura agateka kazi na muntu ko bisezewe mu Burundi kandi ko ibyo bitazosubira gufatira ku bibanza n'amabanga hambaye abantu baba bafise mu yandi majambo yari yemeje ko abantu naho bo barabategetsi ko baramutse bakora ibikorwa by'ugonyura agateka kazi na muntu bazoheza bakabihanirwa iryo jambo ryari ryakiriwe neza cyane n'abaharanira agateka kazi na muntu eka kandi n'imiryango myinshi y'abanyagihugu b'u Burundi bari bagiye barabona ku ntwaro y'umuhisi Perezida Nkurunziza na cyane cyane mu kiringo ciwe kigira gatatu ababo bicwa abandi bakanyuruzwa kandi ibyo byose bigakogwa n'inzego z'umutekano z'igihugu ariko ntihagire igikurikira bumvise rero ijambo rya Perezida Evariste Ndayishimiye benshi bari biteze ko ivyo bintu bitazosubira eka mbere hazamwe n'icyizere ko Perezida Evariste Ndayishimiye yohava anakurikirana abari basheshe amaraso y'abarundi mu myaka y'imbere yiwe na cyane cyane aho mu kiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza kubera ko amaraporo menshi cyane yaguma ariko arerekana abakora abakoze ayo mabi ariko batigeze bakogwa ko ahubwo nyabuna bakabandanya guhabwa amabanga ahambaye y'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye ahashingiye leta yiwe ya mbere icyizere cy'abarundi cyaciye gikoroka ubwo nyene ibyo byari bivuye kuki byavuye kubona bamwe mu bari batikije inganda bamwe mu bari bakekwa ko amabi akomeye cyane mu butegetsi bwa Petero Nkurunziza bari bahije gushingwa amabanga ahambaye cyane mu gihugu mu gihe ijambo yari yavuze wamengo ryari gutuma ahubwo abo bantu bakurikiranwa ku byo bari ko baravuga ko aha ku isonga rya bose haza umushikiranganji wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni wenyene yari yaravuzwe mu madosiye atari make by'abagiye barafatwa bakabugwa irengero mu kiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza muravyibuka ko mu madosiye twagiye turakora ko muri ndondeza hari aho batubwiye ko abantu baba bafashwe n'iperereza ko General Bunyoni yari umushikiranganji w'umutekano ari we yafata ingingo kucu babakoza nimba arabaheza bakaca batwagwa mu mpimba canke abaheza bakicwa ugasanga ntivyigeze bimenyekana iyo baciye baja General Alain Guillaume Bunyoni ico gihe yari ku bihano mpuzamakungu kumva rero umuntu nk'uwo ari waciye agirwa umukuru wa leta icyizere cyo guhana ivyaha cyari gihejeje kurangira akandi karorero yari General Gervain Ndirakobuca yari yaciye agenwa kuba umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu mu gihe nawe nyene izina ryiwe ryari ryaravuzwe mu mabi akomeye cyane yaranze ubutegetsi bwa Perezida Petero Nkurunziza harimwo ibyaha byo kunyuruza abantu bakabugwa irengero muri ndondeza izina rya Ndirakobuca twari tumaze naho nyene kurivuga ko icyagiye no gutangaza nuko n'igihe General Bunyoni akuwe mu mabanga Gervain Ndirakobuca ari waciye aduhuzwa mu kujya kurongora leta atigeze abazwa bya byaha bikomeye yagiye ravugwamwo uburorero bundi ni bwinshi cyane hirya no hino mu gihugu mu mabanga atandukanye aho hari abantu bavuzwe mu byo kunyuruza abantu babandanije guhabwa amabanga akomeye mu gihugu mbega ibijyanye byo no kunyuruza abantu bakabugwa irengero kandi bakanyuruzwa n'inzego z'igihugu byaciye bigenda gute muri ubwo butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye kino kiganiro cy'uno munsi twakigize ikiganiro kidasanzwe kigaruka nyine kukwibutsa ingene ukudahana kwiganje muri ubwo butegetsi nk'uko byari bimeze mu butegetsi bwa Nkurunziza no kuvuga abantu bagenda barakora ibyaha bikomeye cyane by'ugonyanga agateka kazi na muntu haba kugandagura haba kunyuruza abantu bakabugwa irengero gushika uyu munsi baracakingiwe na leta Evariste Ndayishimiye mbere hakaba n'inzego zitwa ko ari iz'igihugu ziharanira agateka kazina muntu ziheza nazo nyezi gasatira mu kukingira kibaba abantu bakoze ayo mabi. Muri kino kiganiro ntitwoshobora kudondagura abo isekeza ndondeza byagirira akora kwa matohoza bose ku makuru ajanye n'abafashwe bakabugurengero ryabo. Muri kino kiganiro dushinye kugaruka ku bihe bikuru bikuru byaranze ubwo butegetsi mu myaka itatu muri ibijanye no kunyuruza abantu bakabugwa irengero ryabo. Turaza kugaruka ku mabi amwe amwe yarabaje gose twashimitse ko hakaba n'abantu bamwe bamwe twagiye turashimika ko mu madosiye twagiye turakora no mu biganiro twabahaye, ariko gushika ubu atana kimwe kigeze gikorwa kuri ibyo bintu. Ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bwatanguranye amezi abiri y'agahengwe, no kuvuga kuva arahiye ku igenekerezo rya 18 Ruheshi muri 2020 ushika ku igenekerezo rya 18 Myandagaro muri 2020 nyene harabonetse agahengwe kadasanzwe. Imbonera kure zirabuzwa kubandanya zikizura mu gihugu no kubandanya zikora mabi atandukanye zakora mu butegetsi bwa nkuru nziza. Ibyo kunyuruza abantu byarahagaze gose muri ico kiringo ko mwisekeza ndondeza twararonse amazina abiri, rimwe ry'uwanyurujwe ku itariki 19 Ruheshi, no kuvuga Perezida Ndayishimiye yaraye arahiye, hakaba n'uwundi ivyiwe gushika bitamenyekanye neza, ariko ubundi ibyo kunyuruza abantu vyasa n'ibihagaze muri ico kiringo. Ariko ibintu byaciye biza guhinduka cyane kuva mu kwezi kw'icyenda muri 2020. Ico gihe mu mpera z'ukw'umunani hari havuzwe ibitero vy'umuhari Red Tabara vyahereye mu ntara ya Rumonge biraheza birabandanya no mu zindi ntara zikeyi. Inyuma rero yaho ibyo bitero bibereye ibijyanye no gufata abantu bakabugwa irengero kandi bafashwe n'inzego z'igihugu byaciye bisubira kuboneka mbere biza binimonogoza. Akarero twobaha ku igenekerezo rya mbere Nyakanga mu 2020 haravuzwe abasore babiri bava ku mutumba wa Namande muri komine Rusaka mu ntara ya Mwaro, uwitwa Bienvenue Ndacyayisaba n'uwitwa Jérôme Ntakirutimana bafatiwe ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya, bafatwa n'igipolisi bapfungirwa mu gasho k'igipolisi, ariko mu nyuma baca basohogwa n'uwatwara iperereza muri iyo ntara. Uwo nawe ni Colonel Félix Habyarimana. Kuva abafashe Félix Habyarimana ntarigera yerekana iyo yabajyanye. Twarabishize ahabona inshuro zitari zike turanerekana uyu muntu yakoze aya maroregwa, ariko nticabujije ko atigeze abazwa ibyo bintu, ahubwo yabandanije guhabwa amabanga akomeye mu iperereza. Yavuye i Muramvya aja kurongora iperereza mu gisagara cya Bujumbura. Muri kino gihe naho Félix Habyarimana arongoye iperereza mu ntara ya Muyinga. Akandi karorero kaje gateye ubwoba aho nyene muri 2020 na karoro kabaye ku igenekerezo ry'umunani muri Gitugutu 2020, aho abanywanyi b'umugambwe CNL bafatiwe mu ntara ya Mwaro ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro. Ico gihe bafatwa n'uwatwara iperereza muri iyo ntara Gerardo Ndayisenga yarasanzwe yaravuzwe mu mabi akomeye cyane no ku butegetsi bwa nkuru nziza. Ico gihe yarahagaritse abanywanyi ba CNL indwi bariko basangira agacupa mu kirabo kimwe ku ihoteli iri ngaho ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro. Aho bafatiwe, abo bantu bafashwe ku murango, hari abamenyeshamakuru babona, hari abakora mu ihoteli babona, abantu benshi cyane baravyibonera icyese ingene bano bantu bafatwa. Arabajana, kuva bajanye batanu muri bo ntibarigera basubira kuboneka. Abatabonetse ni Sigismond Mpawenimana, ni Martino Bukuru, ni Gervais Ntezijyayo, Arcade Nimubona na Philibert Ndayiragije. Kino kibazo cyaraduze cyane kirashika no mu nama ishinga mateka abanywa abashinga mateka bo mugambwe CNL barabaza ico kibazo umukuru w'umugwi w'igihugu urabije agateka kazi na muntu ariko ikibazo naho kizwi naho cyageze ko nta matohoza yigeze abikogwa ko Gerard Ndayisenga ntiyigeze abazwa iyo yashize bano bantu mbere avuye mwaro yarabandanije yandi mabanga mu iperereza gushikaho muri Kigarama mu 2021 akubita uwundi munywanyi wa CNL yitwa Augustin Matata amukubikira ku cicaro cy'iperereza aramuhohotera bikomeye cyane ivyahaguye bikwega urupfu rwa Augustin Matata. Inyuma y'ivyo Gerard Ndayisenga yarahagaritswe arajyanwa mu irohero rikuru rya Mpimba yagirizwa ivyo yakoreye Augustin Matata. Aho mu Mpimba yahamaze umwanya urumerumara yaciye asohogwa yitwa ko agwaye ajyanwa mu bitaro byo mu Kamenge byegukira byashyizwe n'umuhisi Lieutenant General Adolphe Nshimirimana. Amakuru dufise ava ngaho mu Kamenge avuga ingene wa Gerard Ndayisenga aboneka mu birabo byo ngaho mu Kamenge yisohokera yinyongera imiduga atacyo yinona kandi yitwa ngo arapfunzwe akaba ari mu bitaro yitwa ugwaye ariko ruba uruyeri rw'ingene akingigwa akugwa mu gasho ajyanwa ngaho mu bitaro kugira ngo bamurinde ka gasho. Uwo mwaka nyene hari akandi karorero twashobora gutanga ni byabereye muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke ku igenekerezo rya kabiri Munyonyo muri 2020. Abanywanyi batatu bo kwa basenga muri bimwe bitangwa bo kwa Zebia bamwe bari bavuye mu gihugu cya Congo abandi bavuye mu Burundi baje kubakira ku Rusizi bamaze kujabuka bose baraheza barafatwa n'igipolisi cyo muri komine Rugombo. Bamwe abigeme bari kumwe babasiga mu gasho ka komine Rugombo ariko abagabo batatu barimwo uwitwa Vianney Lumumba, uwitwa Michel Mbarubukeye, uwitwa Felix Iracandagiye bano bantu batatu barahije batwagwa n'umupolisi azwi wo ngaho nyene mu Rugombo. Kuva ico gihe aba bantu ntibarigera basubira kuboneka. Twarabishize ahabona, twaravyandikiye abatwara igihugu, nta numwe yigeze agira icyo abikozeko, nta numwe avuga iyo bano bagabo batatu babashize. Ubwo rero n'uburero bukeye duciye ko kubera ko aho muri 2020 twarerekanye abandi benshi bagiye barafatwa bakabugurengero, hakaba abagenda bafatwa ku mugaragaro izuba riva abantu babona ariko ntibigere basubira kuboneka kandi ababikoze ntibigere bakurikiranwa. Icyo rero cyari kibaye igice kigira kabiri cy'ibyagiye biraba mu butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Kandi undura ni igice kigira gatatu. Tugeze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2021. Muri uwo mwaka ni igice gihinduka. Ubwa mbere bwo n'umwaka haboneka umukuru mushasha w'umugambwe CNDD FDD uwitwa Reveriano Ndikuriyo. Reveriano Ndikuriyo yapfuye gushika muri ayo mabanga aca arashyiraho umugwi wiwe, umugwi udasanzwe wari ugejwe be n'ibi bikogwa byo gufata abantu ntibigere basubira kuboneka iyo babajyanywe. Mu bo twashoboye kumenya mu bari bagize uyo mugwi hariho ubwa mbere uwari agejwe gucungera umutekano wa Reveriano Ndikuriyo, niwe yari umukuru wabajejwe umutekano wiwe. Ubu nawe yari umupolisi akaba ari umubrigadier yitwa Vianney Gwasa. Vianney Gwasa akacakorana n'uwundi mushoferi akorera ku cicaro gikuru cy'umugambwe CNDD FDD i Bujumbura uwitwa Daniel Bigirimana. Bano bantu baca barahabwa n'imodoka idasanzwe ijejwe gukora bino bikogwa, kamionete double cabine yo mu bwoko bwa Toyota Irix ifise imodoka yera ifise ibiyo bitabona ifise n'utundi tukurongo ku mpande dushaka gutukura. Iyi modoka twarayivuze inshuro nyinshi cyane mu madosiye y'abagiye baranyuruzwa uwo mwaka. Ikintu cyagiye kudutangaza kurusha ibyo twabonye mu yindi myaka yose ni ingene urugwego rw'umugambwe rwaciye rukorana n'iperereza ry'igisirikare dusanga mu bikorwa byinshi byo kunyuruza abantu bakabugwa irengero muri 2021 kano kagwi kegerere Beliano ndi kuriyo kafatana n'abasirikare bo mu iperereza ry'igisirikare bakaja gufata abantu bakabugwa irengero ya modoka akaba ari ikoreshwa irimwe abasirikare umushoferi ugasanga kenshi agenda ari Daniel nyene ikindi ngaha twashoye gushika ko mu matohoza yacu nuko amafaranga y'izo operation tubyite ngo operation zo gufata abantu wasanga nayo nyene kenshi ariko arava mu mugambwe amasoko yacu akavuga ko uwasohora amafaranga ayaha bajya gukora ibikorwa yari umushinga amateka razarumvuye kure yarajejwe ico gihe ibikorwa by'iterambere mu mugambwe CNDD FDD ivyo bintu rero byahitanye indiri n'indiri z'abarundi mu gihugu cyose ako kagwi karafata abantu twarababwiye ejo bundi wafashwe mu ntara ya Makamba Charles Hamenyimana yahoze ari umusirikare mu kiganiro cyaheruka twabwiye byabereye imatana mu ntara ya Bururi aho hafashwe umutama Yuvinari ndere y'Imana n'umushingwa manza Tade Kantungeko bafatirwa imatana nibigera basubira kuboneka mu kwezi kw'indwi harafashwe abandi bantu benshi aho ni muri 2021 harafashwe abantu batari bake muri abo hari izina ryavuzwe gose riramamara no mu makungu ni Eliya yari umukuru w'umugambwe CNL muri komine Mutimbuzi Eliya Ngomirakiza yahagaritswe ku igerekerezo gicenda mu kwezi kw'indwi muri 2021 uyu nawe yafashwe n'abasirikare araheza janwa hamwe mu iperereza ry'igisirikare guhera ico gihe ntawe urasubira gukubita ijisho Eliya Ngomirakiza kiretse ko havuzwe cyane ko yoba yarishwe akajya gutabwa mu rukoko aho hose nta nkurikizi n'imwe yigeze ibaho kuri ibyo hari abantu muri ndondeza twatohoje kuri uwo mwaka ubu turageze ku bantu bashika 60 banyurujwe n'iperereza muri 2021 iperereza ry'igisirikare batigeze basubira kuboneka ariko abo tuvuga natubwira ko ari bake cyane kubera ko abanyurujwe icyo gihe ari ndiri n'indiri z'abantu ahatwoshira tukibutsa amadosiye amwe amwe akomeye twagiye turavuga mu byakozwe n'iri perereza ry'igisirikare akarorero ngaha twogaruka ko n'inyuruzwa rya Christian Ndizeye Batazira Baleze uyu yari umunywanyi w'umugambwe CNDD FDD mbere yanakoreye iperereza ry'u Burundi mu gufata abatavuga rumwe n'ubutegetsi uyu we inyuruzwa giyiwe gyerekana ko yazize isoko yari yatsindiye by'ukudandaza ibyuma bya Regideso Christian Ndizeye inyuruzwa giyiwe rikaboneka ko ku isonga haza umwe mu bagendanira umukuru w'igihugu Colonel Jules Ndiho ku bwayo afatanije n'iperereza ry'igisirikare aha hose nta cyakurikiye kuri uwo muntu akandi karorero twotanga n'abantu banyururijwe hamwe ari migwi ari abantu benshi mu kwezi kw'icumi muri 2021 itariki 12 z'ukwa 10 haranyurujwe umutama yitwa Alexis Nimubona ni hariya muri komine Rumonge mu gacimbiri ka Midodo ni mu ntara ya Rumonge nyene Alexis Nimubona yanyurujwe ari kumwe n'abahungu biwe babiri Gabriel Nsabiyumva na Eric Nduwamungu kongera abagenda bajyanye n'umukozi wabo yitwa Firmino Nirandekura hari n'umuntu w'umugwiza tunga yanyurujwe uwa mugoroba nyene bose batwarirwa hamwe aba ntibigeze basubira kuboneka ariko inyuruzwa ryabo byarakweze ikibazo kuko icegera cy'umukuru w'iperereza rya gisirikare w'icyo gihe Lieutenant Colonel Libere Niyonkuru byarahagaritswe cyo kimwe n'umukuru kagwi kaza karafata abantu aho nyine mu iperereza rya gisirikare wakaba ari uwitwa Adjudant Major Onesfort Ndayishimiye Batazira Braddock hamwe n'ikindi gisongerezi cy'intwazangabo cyakoreye iperereza ry'igisirikare barafashwe bajya gupfungirwa hariya bita muri documentation baramaraho hafi amezi atatu ariho bapfungiwe ariko mu nyuma bararekuwe basubizwa mu mabanga mbere bahava barashimirwa barungikwa mu bikogwa vyugarukana mahoro canke ibindi bikogwa vyiperereza mu bihugu byo hanze y'igihugu akandi karorero k'abantu banyururijwe rimwe twavuze ico gihe ni vyabereye mu Kayanza itariki 2023 z'ukwicumi muri 2021 ahafatiwe Gaspard Habyarimana Désiré Maniragaba Thierry Ndiho kubwayo na Revis Nzoyisaba bafatirwa rimwe abo bose baragenda nibigera basubira kuboneka aha ntawo kwibagira kandi abari bafashwe mu kwezi kw'indwi abo barimwo uwitwa Seremani niyo nzima barimwo Vena Kayobera na Ernest Nzambimana babiri bafatiwe mu Kamenge ubundi afatirwa ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya na woda ndagura ngo aheze abanyurujwe muri 2021 ariko kandi abanyurujwe bose uwo mwaka ntibatwawe n'iperereza ry'igisirikare gusa hari n'abandi batwawe n'indongozi z'umugambwe CNDD FDD cyane cyane abarongoye ugwaruka rwa CNDD FDD mu ntara abo twagiye turavuga cyane hariho watwara imbone mu ntara ya Ngozi uwitwa Musafiri niyo nkuru hariho watwara imbonera kure mu ntara ya Muyinga uwitwa Shabani ni mubona hariho kandi watwara imbonera kure mu ntara ya Kirundo Abel ahishakiye aba nabo twarabavuze mu madosiye atari make yabagiye barafatwa ico gihe bakacabugwa irengero ryabo turiko dutera twegereza impera ya kino kiganiro ikibabaje muri bino bintu byose ningende ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwagumye buvuga ko buhagaze kugwanira agateka kazi na muntu president Ndayishimiye wenyene ubwiwe inshuro zibiri zose muri kigarama 2021 no muri mukakaro 2022 yaremeje ko mu Burundi hari abantu banyuruzwa mbere aranagira no ku ntambwe avuga ko mu babikora harimo mu nzego z'umutekano amajambo yarayavuze ariko yahereye ngaho aho yari yemeye ko abakora ivyo bintu bagiye guhanwa kuva Ndayishimiye afashe ubutegetsi nta muntu numwe arigira afatwa mu nzego z'igihugu yagirizwa kunyuruza umuntu akabugwa irengero abana bikoze nta nuwigeze afatwa ngo agende kubibazwa avuge iyo yashyize umuntu yari yanyuruje kandi abatari bake babikoze ku mugaragaro abantu babona two kwibutsa kandi ko n'umugwi w'igihugu ngaje gataya kazi na muntu CNDH mu maraporo wagiye urasohora muri wavuze ko mu 2020 atamuntu numwe yanyurujwe mu Burundi mu 2021 CNDH yavuze ko hari amakuru yagiye aronka yabo baranyurujwe ivuga ko ikiriko irayatohoza ko ariko muri raporo ya cyisohoka yerekeye umwaka wa 2022 naho nyene CNDH ntiyashubiye kwibuka aba bantu mbere cyisubira kwemeza ko atamuntu numwe yanyurujwe n'ibintu byabaje cyane mu gihe rero Ndayishimiye atanguye umwaka ugira gatatu kurongora Burundi two mwibutsa indahiro yari yagize ko yari yemeye ko atamuntu azosura guhonyura agataya kazi na muntu ngo byijane naho yoba ari ukomeye gute tumusaba kwikete twamurungikiye mu mwaka uheze tumuha urutonde rw'abanyurujwe mu butegetsi bwiwe ko iyo bikora kw'amatohoza maze abakoze ibara bakabihanirwa aha rero niho turangira igihiganiro cy'uno munsi dushimiye mwebwe mwese mwagikurikiye tuzosubira ku munsi w'Imana uza murakoze.